Molweni, igama lam ndingu akhona. Kule ividiyo ke ndifuna ukuthi ndikwenzele imizekelo ye-angle bisector theorem. Sinikiwe ke lo nqandathu wethu ukuqala, eli cala ke lino-3, eli cala linobude obungu-6, lize ke ngoku eli lona lo mgca lo uchaphaziweyo i-angle bisector yethu, ezi engile zombini ziyalingana. Kuthe ke ngoku kulo mgca umde eli cala ngu-2 lize ke ngoku eli lona ubude beli icala ngu-x. Funeke sifune uba u-x uyintoni. Iyasixela ke i-theorem uba i-ratio ka-3 ku-2 iza kuba ngu-6 uya ku-x. Bazisombululele ke ngoku u-x. U-3 phezu kuka-2 ulingana no-6 ku-x. Singavele ke siphindaphinde ngokuxwesileyo okanye sahlule amacala amabini ngu-2 no-x. Sawufumana ke impendulo esifumanayo xa siphindaphinda ke ngokuxwesileyo. Sithi 3x ulingana no-2 times 6 ube ngu-12. U-x ulingana, wahlula amacala amabini ngo-3, sifumana u-x ulingana no-4. Apha ke ngoku u-x wethu ngu-4. Le nto inikisa umdla ke ngoba sigqibo kufumana uba eli cala lonke lilonke nje ngu-6 xa ulidibanisile. Uthe u-4 umdibanise no-6. Yabona ke ngoku lo nqandathu wethu uno-6 uno-6 aze abe no-3. Nika umdla ke loo nto. Apha ke ngoku le sinikwe lo nqandathu wethu uba ubude balo ngu-5, obu bude ngu-7, lize eli cala lonke ngu-10. Siphinde sibe nale angle bisector ilapha. Funeke ngoku sifumane ukuba eli cala lanye nalincinci apha elibhalwe u-x sizawuthi ke ngoku lona ngu-a. Funeke ngoku sifumane ubude buka-ap apha. So, i-angle bisector ke theorem ithi i-ratio ka-5 ku-x izawuthi ke i-ratio ka-5 ku-x iza kulingana ke ne-ratio ka-7 ku-10. Izawulingana no-7 kulo mgama lo. Lo mgama ke nguntoni? Lo mgama uba ngaba le nto yonke ingu-10 izeleni ibe ngu-x. Loo nto ithi uthi uba izawuba ngu-10 uthabathe u-x. I-ratio ka-5 ku-x iza kulingana ke no-7 ongaphezulu ka-10 thabathe u-x. Singaphindaphinda ke ngokuxwesileyo sithi umphindaphinde ngo-10 thabathe u-x, ngu-50 uthabathe u-x. U-x umphindaphinde ngo-7 uza kulingana no-7x, udibanise u-5x kumacala omabini. U-50 kweli cala ulingana ke no-12x. Size sahlule amacala omabini ngo-2. Hayi, ngoba ngo-12, sahlule ngo-12. Sizawufumana u-50 ongaphezu kuka-12 ulingana no-x. Singenza ncinci le nto ke sithi iza kuba ke sithi ngo-2 ube ngu-25 no-6. Siyenze ncinci ngo-2 iphinde ifane no-4. 24 u-4 ono-1 6. Loo nto ithetha ukuthi ubude buka-x iza kuba ngu, ubude buka-x apha izawuba ngu-4 ono-1 6. Ubude beli cala lona liza kuba ngu-10 uthabathe u-x wethu u-4 no-1 6 izawuba ngu-5 ono-1 6.